To be in love. Vaigeze kuchapa muri period basi uraje in couple.
Chimwe kabiri gatatu. Akini yo kesi wega boss wewe.
Wazi ukora ba ex bangapi mama?
Mimi. Sijui ni wadogo frere.
Unajivunia kiasi gani kuwa na mtoto wako peshi?
Niko mkali sana duniani. Chenda mbura wafuga ati wala jenda renzi. Alage mahanda wafuga ati ni mwana wanjengine ya vzali. Shavu ya arabi menye. Chenda kumgira mama indi ya kushavuchu.
Ai.
Agacha mgira ngu. Ngo suwiri ye. Uzo mkubita.
Chendi ya teka wanumeshi mkene kumuwa na peshi. Ushaga wae kuhongwa pesa. Bara maze kuza wako kugira tiyo zi. Je umberi umukunzi akanoti nga kanga.
Sikanda mtuti.
Kwe?
Abangaye. Jehovah moja unza niyamgira ngo fisibi ndabikoze iki nigwanje
kabisa rencontre yawe ya mbere ya Brown yeye
che ni batuvugamera mu mwana mukigana yagiye kubakoresha
cha Brown Town DJs
mi 2018 mengo
okay
nivyo wa mzungu mi 2018 tawe
yeye
mi 2018
okay katufate 2018 jama ameanza kutafuta kuvaga
kuntafuta
Yakuru ndeko bagya.
Jani wazuye azabye ndabivuge.
Bivuge do story do story.
Ah, vuje kubivuga. Reka zobyivugira gusa ni gusa eh ari ntigita ga vraiment.
Zotigita ari tigita ga friend.
Eba ari tigita maka mzima. Mama uko yihangana. Twasokana yari umugenzi wanje. Kandi he was kind of my best friend, umuntu twaganira ibintu byinshi. Cyane Kenshi kwanza mvuye ku kazi ndushe mwinjiro wasanga duhuye akambaza biriwe gute ariko atakukabona na kenshi abantu bari baza ngo turakunda kumbe jamaa twari kwa nanipenda lakini hanambii
jamaa na strago papa peshina wasanza
uragiye uhavurira garuka nga
chiasoka
niruka
ni bakete
nganga ndakuvuge byumwe
yes
ari
ukora baga
naho rambaga sana vrai
cyakwe
nari umusuma mwishuri mama
eh wakoresha system izari abakobwa amenye
gutabika
bige byo kwandika nga ku
ikwita oh ibyo ntavyo nagira
nshikira rafatwa gawo zese
mfeli rwose
bara gufasha
pe ni bafasha vrai kandi niho niba eh nari umusuma sha
azara rez aravyivuge ari iba umu boss yiba ke Hey, what's up, ladies and gentlemen, les fans de Siren Vibes TV, la famille de Siren Vibes TV, les kanda kuramutse mucho wero chawe. Dako girati, bonjour, bon après-midi, chenge bonsoir, bivanya na uherere, yukura kuri kiana kino kiganiro. Wewe mazo kura subscribe kubiganiro vizachu, wamu wamu dusiga ma commentaire, wewe wamu kura ma share kubiganiro vizachu, en tout cas, vraiment, tunafurahi sana, merci beaucoup. Inyuma MIC, you can call me Kaboss for real, aka Mr. Kaboss Sign. Ngoko mwa wamu wizi, na mandawa zanyo yano, chitukwa Fresh Talent, mga wano mwusi, sindawa zanyo Fresh Talent. First of all, I'm so excited kuba ndiko ndakoresha ikiganiro umuntu namwe nifuza gukoresha ikiganiro avant tout no role model wanje akaba ari umuntu ndabira ko Karoro Kenshi aranyespira nkuko musanzwe mubizi turi mu kwezi kwahariwe les femmes ukwezi dédié pour les femmes that's why we bazi ko ndi kumwe n'umuntu superwoman uwahe aha mu gihugu cy'u Burundi uraza kumubona stay with me stay with us ndakwibutsa kandi ukore subscribe kugira abagenzi bawe abo bari mande yawe bose bakore subscribe kugira ibintu bibandanye bigenda neza ndi kumwe na mucubahiro ciwe araza kwidondora hello
onzi ndene yakire kwa tuvuga iki ngoro modo unyigira ko byinshi
Role model wanje
uranyinspira nawe tuza kubivugira ngo atarabwa biyongera indo
oh yeah nge ni bon abakunzi nkuko mubibona ndi kumwe na Ozi Irakoze CEO wa Siren Vibes TV representante wa Siren Vibes TV imbere y'amategeko n'imbere yanyu mwese ndibaza ko mumuzi the beautiful one ça va
thank you abatu kwibanga nzukuno gira ngo yashe kiganire kuri TV yanje aje menyere kubaza abandi bantu tusa kwanza kwa kugira ngo yashe kiganire
avant tu mpamvu ngomba ndakoresha kiganire nuko ndashobora gushira muri category y'aba superwomen dufisa no mu gihugu cyacu ndashobora gushira muri category y'abigeme cyangwa les femmes bamaze gukora amateka menshi
okay
that's why kandi ukuno kwezi kwanyu kwa Mars
oh snaps n'ati kwanza ushaka kugirwa iryo wapi
mbuga tu vas bien
Moi je vais très bien.
Ozi nkuko mubibona aguma shininga. Ozi nakaye kabanga ukoresha kugira ubandanye uri soft, sexy, beautiful one.
Nana kamwe DJ wa tu. Eh, hano no musi ntakina kimenekeze nisiga nta na na fondo te nakina kim. Na bero yanye.
Hari abantu menshi bakunda kwiyumvira yuko Ozi maybe akanotika sega hari muri Siren Vibes TV.
akanoti bon ntidukenye ahuka nta numurengera dufise eh du moins turi hagati turi tuko bien tout tumeze neye turi hagati na hagati mbwa turacharondeza kubera ko biturashika aho jewe nifuza ko tugera twese kandi nimpamvu umuntu avuze ngo akanoti karahari twicare rero
wapi
urumva ko ntiturayaronka turacharondera
twagiye direct ku majama mbwa wagiye kuramutsa abakunzi bawo.
Hello, hello, Seven Vibes family. Mizeneza, nkuko nabanda baramutsa nabanda babatse ko meze neza barambije fa ko munyishura makomate ati ozi tumeze neza turakomeye ni bonje ngira muramaze kumenyera ni ozi rakoze ngira nkoresha ikiganiro ngasi nzi ntagira bambaze gusa nyene ndi prête kuko sigamira nkoze interview nibaza ko ibyo muza kumbaza ndaza kubironkera nyishu.
Yes, ndashobora kwemeza ijana ku ijana yuko ozi rakoze hari abakobwa benshi abigeme benshi bakurabira akarorero sivyo nkuko nabivuze irya mbere turi mu kwetse kwa hariwe les femmes imaze yose ya c'est pour les femmes ngo kwezi ni special for you ladies. Ozira koze hajyanye umugore cyangwa une femme afise power iyahe mu gwaruka muri societe tubayemo
umugore cyangwa umukenyezi nibaza ko ari umuntu afise pouvoir nini muri societe. D'abord ni twe tubavyara faka muza muravyi bakamise nto turabavya tukabarira mugakura mufise indero yacu hakunda ubuko kitwe tubayindero ikindi naco turi sinzi umuntu yari yambiye ko ya amani amanalisi canke bagize hagati umugore n'umugabo basanga umugore ari capable yo gukora ibintu byinshi ku mwanya umwe or umugabo muhaye ibintu byinshi akora usanga ariko abikora lentement tangura iki giheza iki umva ku mwanya usanga umugore akora utuntu twinshi dutandukanye kurera abana kurondera ration sinzi usanga rero umugore nibaza ko ari it's an incredible creature. Yeah.
Ndashobora kuvuga yuko uzi warabaye parmi abigeme mu giswahili bavuga ati methubutu.
Eh?
Kuthubutu acho bisigura.
Kubahuka.
Kubahuka.
Okay.
Warubahutse uritanga uravuga ati reka ninjire muri entertainment, reka nkaye ibintu byanje, reka ngireke iyo power wayikuye gauzi. Iyo pouvoir yo kuvuga ati why not nashobora gukaye ibintu byanje.
Bon, gukrea ibintu deshina n'amba twivuga kenshi ndakunda kwikoresha. Kwikoresha gukora ibintu byanjye kunda byumva. Rero nibaza ko byavuye ku d'abord byavuye kuri iyo nyota. Yo kumva no gukora ibintu byanjye kunda bishaka ata sinze gukora ibintu kunda bishaka mu bintu by'abandi, sanga ndabikoze nabi canke ko batabishaka. Oh je numva menga nivyiza canke zari kugira kamaro aho hantu nkore canke ndazi. Rero niho havuye kuko je ndumukozi kandi ndakora cyane bazaho turakora ngira urabizi ndakora gose tellement ko ndikunda ko ndi umuntu avuga ati ibintu nkore ndi kuri kintu ntuvyikora iwanje ko iki ntuvyikora ku bintu byiwanje rero niho havuye ide yo kuvuga ati rangira ibintu byanje ko musa nibaze niteze imbere ubwanje sho no guteza imbere abandi bantu ndi gwaruka eh.
Seven Vibes TV Raji. Seven Vibes TV ni ya TV ni ya TV yo kujya hit abantu barayimenye bivanye n'ibiganiro byiza mushikiriza abantu sivyo akabanga kari muri Seven Vibes TV ukoresha kuko turazi ko ari ama TV menshi a struggling gauzi kugira afatishe ibana barahasulinga gose kuri wewe wakoresheje akabanga ka
shaka bose ndabwiye ikintu kimwe just noza kuvuga mbere y'abantu ngo Seven Vibes ngo yashitse ngo imenyekana ashitse ngo ujya hit no hehehe turi slago wewe waraga waje ibintu bimeze neza ka bose wowe waje naga gucirinzira utaza kuvunikagura mini ni kwa nafanya bipindi ibiganiro byiza nyitangura binakura sans views wallahi kandi mvuga ati ni wa muntu mvuye hantu bari abantu bari banzi sindi umu debutante antuka gasura kanje barakazi zanganje bararizi mugabo kwari ki batara ibiganiro byanjye gusa abarundi tusanzwe baraguye gushuka umuntu abenze zamiki ikintu batarakimenyera niyo mpamvu Jesse naza kuvuga ngo ndi ngongo nashitse ngufatisha oya sha twarakoze mana twarakoze narakura abantu twakora kije ico gihe twaratsigita yo rekareka ndabona bibaza ko ibanga no gukora cyane kudacika intege meme sina nakuri ibiganiro ntibirabwe cyane avuga ati maybe ngira nikora bibishasha ndaza ndukora ati hayacu nta abantu ba mahazo sosio na bantu kwinda kubyashiramwe kubyinjinzamwe rero byatuma avuga ati kambandanye maybe after 1 year 2 years nza meze neza abantu bazaba bamaze kumenya Seven Vibes et voilà.
La société burundaise turamenyereye tubona yuko abigeme cyangwa abakobwa bagiye mu bintu bya industry yo mu Burundi tubita yandi mazina
Gusa hari gihe zigenze kugira aho biba byinshi cyane babonanye n'umuntu urya baragendana urya ni mukuraga sijui ibintu byinshi mugabo je kwana n'abandi kuba atari ivyo cyangwa ko bitanabaye wasanga ahubwo umuntu kuba akora bituvuga ko ntamubwira ati rukuru ibintu ko uravuga we cyangwa iwe ntavyo wumva akambwira ati barekesha bavuge no kunyira abantu babaye donc vyarashise mugabo ndakunda ndababara iyo bamvuze ikintu kibi cha ari cyo carambaye ko mugamugiye atari ico c'est vrai birakwafecta mugabo ntibimara mwanya munini sigara vuga ati abantu ko ravuga deja ntibanzi ntibazi ibyo nako ndakora no umuntu maybe nakazi maybe no gufasha na mu buzima urumva ko jewe nakuze mfisa bagenzi bahungu cyane kuva nkiri mutoye rero kumba ndimo no muhungu ari umustare atari umustare moje mpfu urumva nimba hari ikintu yose twashaka kurara mu buzima tukiteza imbere twese kumara turi ko nibisa ko turagendana ibindi migendiranire and or cyangwa ibyo abandi bakubwa ntazi niyo mpamvu navuga ati bana baseme batacoka ndetse ndondera ndakizi aho nshabwira ndahazi donc aba amajambo y'abantu si azo tuma ngera hano ngeze
kabisa
rero sinabyitaho tu
yes tukiri ngaho nyene muri past yawe kadagusubize muri past est ce abavyeyi bara supporting akazi ka gauzi bakakira neza tujye mubavyeyi
d'abord no muvyeyi umwe kora ku mama deja ari amatwi tawe imana
rest in paradise
papa je papa wanje papa no mutoto cité wanje papa ngita deja ngitangura aka kazi wewe je bon yarasa supporting de bon chane vraiment gusa kwa ko nari ngitangura bwa mbere twatangura dutigitisha tamafaranga dukuramwo ataki yaragiye arambira nyine nakanca koza gwa sasa akambira aka kazi wirugura ko ugenda matin ugata hasoir ako nana 10000 basurangura ni faranga gatse mwananje ari musa kazi akambira tsagaza bashaka kugahebe ambira papa wewe tekereza shaka ega ni ushikuro nkubu nyene ndese shaka kuronga dakiz kandi nkora gose kugira ngo ico shakuronka nzokironka umunsi umwe rero yana supportinze ntigeze ambuza gukora ntigeze imva amajambo y'abantu tusa no gushikisa haraca utwo umufana wanje mfise papa ari gihe ntasha akambira ngo kubiga ibintu wavuze ngo byari biki kugira ngo ndikore kumubaza ngende papa wowe kwanze ibyo wabiravye kugira ngo bigende gute umva hanye ne kuri YouTube amamisi yose bankoze ko ari kwizina Ozi akabona ni foto naha ari yambwiye akagira comment akiganira ko twihuriye TV ndambwira papa none ndya televizo itangwa igage nayo nirayizi
papa azuri <zi, laughs>
branché we ngo none ngo ntibakuvuze agiye kuyira ndavuga yesa wumva kandi kose kandi ko aba yakarabye
Ozi papa we bazi ko amaze ku participer kuri living na gute kuri Seven Vibes TV
papa genre matériellement
changé encouragement amadi kugufasha pasentingana gute muri 75
j'ai encouragement mbere nubaza ko nta matériellement nta kinaki papa jara afasha ngo ndabwira papa ngo ngo impaki ko aje nakuzinda umukobwa ashaka ku nakuzi ashaka kugura papa cyane bakere numvume ngo jabwo nje no muha aho ko ari we yompa igihe yampaye yarampaye cyarahejeje bure nije numvume ngo namufasha mu bindi bintu ko muvye ari kuriye afite abandi bana bari nyuma yanje n'abandi bakuru biga urumva mvuga ati si nje kwa ko nari nzi ko ndi capable yo kugera aho ngeze ndije nyene kandi shaka kwirondeza mu nzira zine ntaza kugora umuvyeyi rero icambere nuko yafashije yarampaye umwanya arantera intege washaka kurabiganiro bya akicara ku telefone cyane ari kararaba ikiganiro cha Zaniyo ni encouragement kandi ntigeze ambira ngo icanke imva amajambo y'abantu bavuga ngo bla 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 cyashika ansalira ko ngo ye ibyo bintu ukora birabiheba aya vrem waza ko yari encouragement yampaye
you think your dad is proud of you
yes namuhure wumve cyagetwa mpanda mucako atambonye ari mu bagabo bagenza ngo mwana wanje wanje n'umujournalist
imagine
Sasa ndani nzo mgavu gati ah papa wadai. Are you proud?
Ozi, you are a superwoman. Asante.
Ume?
Woman.
Okay. Ndabira tugira tuzi.
Yes, kugira ibintu bibanda yugenda neza ndibaza yuko story turaza kumva ni nyinshi zivuye kwa uzi uziraza ku inspire ndiba naza ku inspire abigeme gusa aza ku inspire la société burundaise bose kuko that girl tinda vuga ati much respect zatari gusa singunda kwikubwira that's kuno bishira
bubimbye nda riposte
yes tukiri ngaho nyene reka tuhagarare gose kuri Siren Vibes TV. Uzi Siren yaraje ego iramenyekana abantu barayimenya barayikunda ama subscribers baraduga ama likes azaraduga ama views azaraduga
mugabo naba haters baraza
barayiba reka tuze ngaho nyene ku kintu kijanye no kwiba uzi tumaze imisi tubona yuko ama accounts yawe especially yo kuri Siren Vibes TV hamwe na accounts ukoresha abantu barazi hackinga gose hake bibaza ni impamvu yahe abantu bavuga ati reka turondere Siren Vibes TV reka turondere uzi irakoze
bon je hagiye hano mugandi baca mu kirundi ngo hagiye avuga gute igiti kiragirana gitega amabuye n'ico cama ivyamwa niko bavuga
yes
igiti cama ivyamwa n'ico gitegwa amabuye
amabuye
rero nibaza ko fisa bakunza kufisa nabansi
yeah
urumva nta muntu akundwa n'abantu bose kandi nta muntu yanwa n'abantu bose kurya abantu bashaka kuba bankunda mari hundi muntu hari kuri kote ndavuga ati kauzisha karanganye hit karagiye ndakabona gukya ugasanga ko yashaka kumvyongera ibintu atakintu nabagize bon Instagram barayitwa kandi atwaye naye vuze atwaye umuntu abantu ari abantu numvise bavuga ngo ni beze ngo kugira ngo abantu bamuvuge cyane kugira ngo igarutse ingarukane nguvu. You guys are you serious? Kurumva ko nashaka kuza ku matelevizion nkavuga ngo televizion nje barayize nzi kwihari ndayifise mu ntoki uzaramba baje n'ukora ko numva menga harabantu hakubarana nawe muvume ngo urukuru afite nakubara maybe nabagi nashaka kubafinisha ibintu nk'ije sashaka kufinisha ibintu nk'ivyo onye donc meme na Instagram nigenda yibura nange n'abantu bavuze ngo nayigurishije urumva ariko uzi kuvuga umuntu akubwira ngo wayigurishije bayigutwaye utari meme na Samire bwatsi basi yabona nayigurishije bafite sasa no mu miliyoni no miliyoni bwatsi ne ave ku Instagram yanje me irienda tuyivuivo kandi baza ko abantu arababa bahita ngene bagiye bayireport kwa sine baza ku Instagram ushaka kubloka IG umuntu atampamvu maybe ko hari abantu bayireportinze kavuga ko je IG bambira ko ngo nari ko ndigira undi muntu Jean I was pretending to be someone else
okay
rero nisha sinzi ko kwaca kwiyadukiza ngo bayugare atari abantu bayireportinze baza ko abantu nyene baba bono baba heta bagiye kuyireportinga ntama barayibara mugari banza kwizoga kunene YouTube ntiyagarutse
nayo
izoga
ubibaza yuko abantu ba hacking ama account yawe ari abantu nyene bari bakwatuha
ni bayihakinze
no ni bayihakinze mugaba barayitwaye
bari na ntibayitwaye ni YouTube ni Instagram yayigize yugaye
yayugaye okay abantu bahakinze account yawe ubaza ko ari abantu nyene mugendana musanzwe mugendana yes a YouTube ubaza ko ari abantu nyene musanzwe mugendana cyane en tout cas barakubwiye umuntu yitwaye
oya nta yo je ndi umuntu mubi we je ndi umuntu mwiza mugaka kandi umuntu mubi nzaza ati mana uzofashe umuntu sinzi ndanamenye vraiment kuko nka muhazo mumenya azabagize ingorane ko umuntu ashaka kwipermita akagutwara ikintu waruhiye juste kugira ngo akubuze amahoro akubuze gusinzira akubuze gufungura no muntu mubi vraiment yera mbwa ati imana izo mufasha hantari sinda ndamumenye vraiment kuko nkazo mumenya ash ngatza bazi muri
igiye ba YouTube yawe cyane IG yawe de katufate kuri YouTube ya account ya YouTube ya Siren Vibes TV igiye bay hacking whatever disappointed chatse kuvuga ati waracitse ne kuravuga ati akazi reka ndagagarike
oya cyane manda yivuga ati umuntu yitwa yari yari yifuje no kunje intege ihangane ko deja na IG barayitwaye mugasi na cyitsinege na create indi shashi kandi abantu bakoreye following sana
kabisa
sana rero uyu muntu niya kwitwara akayigumana ariko create kandi abantu bari kugaruka ariko bayihoye ubusa akabaho abuzwe amahoro nuko yantwaye mugasi akabona nguma nkora je ndazi ko shaka gukora abantu bakunda ivyo nkora meme sino bampereye hasi rero kuvuga ngo ngunci intege ngo nuko ya minsi ni wage basi
uzima malao es mashok account yiwe ya kera ya uziri irakoze Ozira kodzo yarahinduye account afise account yiwe shashi ku mazina ya
Ozira kodze nyene
Ozira kodze nyene dusa eh tu duza ba abone babe benshi kwera
kandi kanshibira abantu bose babafollowinze bwa mbere muri one day namaze kwiza abantu igihumbi boni baza ko ari ibintu biri bitari bitaho abantu bose kuguza kuguza abantu igihumbi ku munsi umwe
urazi ko je mazina ya imyaka uzi nyiri kuri 950
naguza n'igihumbi
I'm going to be a good person.
Je suis
Je suis un peu plus jeune. Regarde, ubungi kuna mezu uwenye
mtoto wa aina gani chame mtoto nuko adzokura chani wazi kwa adzondusha kuwa intelligent na kana kari patient dabo kazubu genge kari katuni kajanja
sana
kari kazubu genge ampli dosa kari fani kundusha afu ni kakorofi sana
imagine
ariko kari kazwa gahasara tuna kunye kazwa gahasara sana deja nimba gashwa kuba gafite 3 ans ubunye kazwa kazase 4 ans kwa gatano 20 gashwa kuba yokina yo chamahera kuri 3 ans
imagine
yibazere muri 10 ans
imagine
nibaza ko kazwa ka batante koko nubona ka batante
cyane unajivunia kiasi gani kuwa na mtoto wako peshi
ni kumkari sana duniani eh cyenda mbura bavuga ati wa legend arenze agiye mpanda bavuga ati ni mwana wanje nyine yavyaye
yeah
canke sije no muvyaye canke baramuzanye kora ko ubunyara kuze aho rambira ibintu bavuga no kana gafite imyaka 3 canke gafite 10 ans bavuga je ngira sije navyaye umwana rero urumva si I'm very very proud she's my best friend by the way
your best friend okay umwana wa 5 ans akaca kwira best friend imagine mwana wa 3 ans akachakwira best friend
sana ka best friend kanje shavuye arabimenye sizakumbira mama inde yagushavuje
ayi
agacambira ngo subiriye nzomukubita
je ndiye tse ko abantu benshi mukeneye kumubona pisha je nzomuzana mu kigali sinzi kunyemereye kuzomukoresha
igihe baza ntose amutunga ashaka kumukoresha iyari azi afite pesha no muyiwani avuga ngo jamu menshi uruko amusi yazanga
ibaze
mugabo umunzanye ngamu kiganire yo hora akigira marayika mwiranda mukumigo
aratinya kamera aratinya kasinga mama wiwe adatinya kamera okay reka tuje muri yo situation periode yo kuvuga yuko zi amaze kuje ni kapo afisa ex batanu you know exclusively abivuzirenga kuri 7 Vibes TV afisa ex batanu right now
eh and do 3 4 5 6
Oui, c'est ça. C'est ça.
C'est ça. C'est
ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça.
C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est
ça. C'est ça. C'est ça. C'est
ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça.
C'est
ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça.
Superwoman. She's a superwoman.
ari umuntu yigeze kumbwira mutsipigeze kumbwira ngo kandi sikera ngo ngombe bakazi nkora ngo aduce ampe ngo ama afite amahera vre
yeah
ampe ngo ngo bindi bintu nkora n'ibari mu magazin curuze ndagukirwa ngo ndirukinyima basani kuzuba namubwira ati umva ndakubwira ikintu kimunye niwe ntandirubwira kuje ahangeze njye nahigejeje we nta mutari umubwira njye ngera hangiye hongeze rero ako nibaza ko ni manque de respect d'abord nibwo umuntu umukunda umubahira icari icakora ariko kamusupportinga mu byo bintu nkera akora nkuye ndabihebe
nibwo abayibeze kuri materialiste
ah sajere ngaho mu nyibomye ko vrai wibomye mu ndome nkuru mu majesuit rero nibaza ko Jehovah moje unzaniye mbwira ngo mfisi ibi fisi ibi ndabikoze iki ni gwanje
kabisa
ndabikoze iki nivyo wawe nivyo wawe je mitukunondera vyo wanje voilà je nuko nkora
yes tukiri ngaho nyene yozira koze ndibaza yuko amakapo yose umaze gucamwo abantu benshi nayo twigize tumenye maybe hari izindi kapo zikwaza siri zandani ndani mugani tuzimenye muga right now ico ndababwirira ni kimwe sibyo ozi she's in kapo kandi kapo arimo ça se voit que that girl she's proud of that kapo byaboneka yuko ozira koze yanini kapo inampa maraha Sugar sukari reka tujye kuri yo kapo nyene yozi
eh kapo swe nice as basi we how talking
yes
to gainja bitizayo mukiganiro
ozi umbabarire kukubaza bino bibazo maybe ni kind ya secret mugabo tupe story tu
story gani te
wahuye gute na abatamuzi kwanza muvuge ku izina ozi
DJ Alpha Brown
From
Runtown DJ.
Hey, you already know. Yes, Alpha Brown. Now we go to.
How you go to? Bon.
Rencontre ya oyambere Alpha Brown. Yeah.
Che ni watifuga mena mu ni mkigana agiye kubakoresha.
Che ba Runtown DJs.
Eh, mi 2018 mengo.
Okay.
Nivyo. Wa mzungu. Mi 2018 tawe.
Yes, DJ Alpha Brown maramenye 2018 jama ameanza kutafuta kuvaga
kuntafuta
yakurondeye kuvaga
cyane bazobye ndabivuge
bivuge do story
ah je kubivuga reka zobyivugira gusa ni gusa ari ntigita ga vraiment
zotigita ari tigita ga friend
eba ari tigita makamzi mama usko yangana ego vraiment
Hama après avoir kumwemerera là, hagiye wasanze Alpha Brown ari umuhungu ameze gute.
Bon, first of all mbere ko tukundana yari mugenzi wanje, abantu bibaza ko je nawe twakundanye kera ngo bakera nti twasokana yari mugenzi wanje. Kandi he was kind of my best friend, umuntu twaganira ibintu byinshi. Cyane kenshi kwanza mvuye ku kazi ndushe mwinjiro wasanga duhuye akambaza biriwe gute, nkamubwira akazi nke byagenze nimba byari biyashu, cyari mba byagenze bien. Tuga nyine tugatera inkuru tubisanzwe.
Yego
atakubona na kenshi abantu bari baza ngo turakunda. Kumbe.
Swat.
Jama twari kwa nanipenda lakini hanambii.
Jama na strago.
Eh. Ana jikosa na kufia kule ndani. Aga ni bon. Ara ko twimbira ute. Eh, urumva. Après rero ni yagiye kubimbira. Mimi nikaje twe kama ni biletu yabana ume wote bambira ngo barankunda. Bah ni kapuzia. Ndavuga ati nawe jamu wanza jamu liste yabanje. Eh, kusa ngene ibintu yayivyawe totara biro.
Wasanze Alpha Brown arumunga meze gute?
Ari tonda. Ari intelligent. Eh, mu jamaa iko na akili sana. Eh, afu ni mzungu.
Ni mzungu wa IT.
Mzungu akufuba, yarafubye.
Mama ngiye kingana gute gauzi?
Tu rokanze mu munsi.
Le 10 mars.
OK, tu amezi umunani.
Oui, moi muri kumwe and you feel proud to be with him?
Yep.
Hajya uza kunda bangwa meze gute?
Bazubwenge. Mhm. Bari havuga gute. Okay, wameze nka alpha.
Sawa. Bafite amadire kadabwiye da da.
Bafite amadire.
Mubwiye mvuge ko na alpha meze, eh? Alpha ni kijana mfupi mfupi ni mugufi kwa je, afite inzobe, afite tu dread. Rumf, hama numo DJ, uza kunda ba DJ. Nkuko yatubwiye bameze nka alpha. Alpha nawe ameze gute? Aritonda. That guy, he's so intelligent. Kandi ana fight. Yeah, yeah. Alpha numo na fighting azikorondela la life. Yes.
Kandi Jani wadza kwa wangu wameze nga huku siba sigari wa kebrem.
Ya kwe? Papa peshina wa sanza.
Uragi, uhafuri. Garuka nga.
Chia soka.
Chiriruka.
Ni wake ya cha.
Nga nga nda kufuge vzi wongu.
Yes.
Ali. Aru waha, dabor. Awahungu, ara wahungu wa mfame nga mburi ya nkuple. Ya mati kukura, ya mati kukura. Kufumbe nga yufatuko isha kie. Wewe urahari sivyo ni agushaka zokubona mugabo umushaka ntushaka kumuronka sivyo ni benshi bameze uko wonye me wewe ndabutsunda bivuga uko waje ndabaha sentimental ah ashaka kwara kunda ngo waje sentimental ni bake vrai eh mwana mwe yiko sentimental eh arani gusa ku roho ivi
aramugusa mu roho
Hey.
Yes, so lady Alpha Brown hamwe na wese. En tout cas mufise gakapo kameze neza.
Eh, merci.
Et monsieur c'est Valentin, tu connais ma picture yanyu, ma picture yanyu.
Ma picture.
Hey. Ama picture yanyu yarasareza cyane. Yes, reka tubandanye tujye mu gice cya kabiri yozi. Icyo gice cya kabiri nacyo ni TikTok.
Muzaniye ku TikTok
na Eh, reka tugira ka vibe ka bien, hein. Ozi amakuru mfise kuri wewe, yize langue, yize lettres modernes. Bisigura yuko abantu z'icyongereza ari soft ikirundi igifaransa ari good ikirundi giswahili byose ni bien bien
yo ndarose musha kumara mazimira wa
ni bon
akiri ni ko nabaga
ni uko nabaga
naho rambaga sana vrai
cyakwe
nari umusuma mu ishuri mama
wo eh wakoresha system izari abakobwa
amenye gutabika
bige byo kwandika ngaha ku
iko oya ntavyo nagira nabigira mu inferieur espere na amantebe yanje yose eba yaruzuye urabona Bon, en fait, on y a James Wing. Je ne sais pas si je suis un James Wing. Je
suis
un James Wing. Je suis un James Wing. Je suis un James Wing. Je suis un James Wing. Je suis un James Wing. Je suis un James Wing. Je suis un James Wing. Je suis un James Wing. Je suis un James Wing. Je
suis
un James Wing. Ha histoire changa ma géographie mbuga tukora tukya français iri iri channel literaire iri ngo
imboro
kasana basanga urundu ngaro kuri obrije kuri buru kuri boss eh bona miswa na boss bana rwandika hapa rwote afuna ati ya parfait yangu ndakura ko nandika uzaba ukabanda
zara gushikira rafatwa gawo
inferior gusa
bara gufasha
spend iba mfasha vraiment niho niba eh nayo musuma
Sa. Azara Rez. Arabyivuga yari iba, mu boss iba kera.
Aya mbuna yari hebs. Ugiye kandi bamwishure gusa, ubuze usanzwe sinzi kiwa vraiment.
Sa Afrika twarushye ibintu basi muri TikTok. Cinda hari jambo ashaka kumbwira amalfabe ari muri iyo jambo.
Apana encyclopédie?
Apana encyclopédie, apana izindi ikintu cyoroshe. Mbwa encyclopédie wa gatora.
Nako notora
bigindi. Gerageza twumva.
Encyclopédie oya vraiment hafa na mazi. Harumwe yagitoye mu
muntu w'umukiwa. Umwe wengene.
Olise?
Olisa. Okay. On se reka tuhindure, reka dakubaze ikintu mu cyongereza mugabo.
Okay. Let's try.
Ndakeni umbwire reka tujye mu gifaransa, ndakeni umbwire psychique.
Psychique. P S
E
S Y C H I Y Q Ki U E
Mbwa uyumvirira byatashe Yes reka tujye gucakabi ndakeneye umbwira gafuka mu mu giswahili
Agafuka mu ni mask Undi Ni iki
Mugabo akarimubwira
Nawe ntacazi Kinyago Kinyago njo ni
Agafuka bot
Kinyago. Nikiwaho aragifu ari cifonde. Akikwagi. Maragona.
Mama we Maradona.
Maradona. Mbarakoa. Mbarakoa.
Ari kara trisha.
Okay, ni ibintu mwabavye ga university mu giswahili. Tuma university ndiga. Niki. Wa ukizi? Unakijawapi?
Icyo cyakunacyakora ni ribo.
Natural
Aristocrat. Natural Inzibrem. Ahubwo mya secret DJ Afro Brown. Reka joke kibazo cya gatatu kado twari muri mathematics. Sivyo muri multiplication. Let's have fun. Ndavuzigira.
Mimi niko napatayisha kimyaka yote mu math.
Meze nka B-face. B-face ngo ewa na kiyaru rasi
kiwe. Jewe. Meme nigihe nataha amasanze cyake na baba bagize de.
De.
Libere.
Ni bon, reka tugeregeze basi.
Ana math fazi kindi. Math
no. Ntunu tworoshe, ntunu tworoshe. Uragerageze twagi. Deux fois deux.
Quatre.
Deux fois deux.
Quatre.
Quatre plus quatre.
Six.
Quatre plus quatre.
Oui.
Six.
Oui. Oui.
Tu vas dire.
Uh-huh.
Ok. Huit fois deux.
Seize.
Huit fois un.
Huit.
Deux fois quatre.
Huit.
Sauf 4 plus 4, 6, ni bon, ni bon, tout ça qui fait quoi gagner.
4 plus 4,
c'est pas les 6. 4
plus 4,
8. Je suis dit, je suis dit,
ok, ndata alama nari kure mugaba
oya na bantu bari
eh uvuga ati batanu nibake rero macumi
10 TV ni gwiye
gatumaye ok ndata hije ka boss
hello
ndata hije peshi my baby girl
ma peshi
ndata hije papa wanje basha drak ndata hije my baby alpha appetit ndata hije nuru cameraman
yeah, yeah.
My best friends, Nela, Pamela, Keita.
Yeah, yeah.
Bamaze kuba bangahe?
Bamaze kuba 6.
Okay, petit frère wanje ari mu Rwanda, Carmel.
Hello, Karu.
Okay, grand frère wanje, Shadrake. Nabandi bose tuvukana, bose. Abo ni kwa bari kure. Abandi. Okay, na famille yanje yose, abari kure surtout. Naba subscribers
bang. Big shout out kuri mwebwe mwese.
Abantu bose bamfollowinze ku Instagram les 1000 premiers. Mwese je vous aime beaucoup.
Yeah.
Hasigaye umwe.
Hasigaye umwe wanyuma.
Umwe wanyuma ni mama natakiriho. Hari nibaza ko ambona.
Yeah.
Tanye anyumva abone byo nkora. Nawe nyina hari mwijuru andanya sengera. Amasengesho yansengera kera ndiko ndagendera mu kandi yarakuze kumusengera rero nawe je l'aime beaucoup même si attaqué parmi nous
yeah
ego
rest in paradise mama uzi irakoze uzi je ndashobora kuvuga ikintu kimwe uzi ari mu bakobwa bazi kuririmba arazi kuririmba
naho
sometimes atabashaka kubibereka mbwarabitse uzi akarimbo kawe gatrendinze mu mutwi wawe muri no miss naka
ubu ni akarimbo kitwa holas yeah Hodas, kitwa Hodas na ka her, mkobwa yitwa her.
Okay, washobora kugerageza.
Sha kwari ni babo ntibiba.
Eh.
Aya singe.
Basi ko mu Burundi basi.
Ushaka ko mu Burundi. Ko mu Burundi ni ka Chris MB na Keza.
Trying abasi gato.
Eh basi mwishire. Batangura gute? Nambiye.
Vuga basi yuzi yozi uvuga ati je yindayikunda.
Ndayizi mugabo ntayo nashaka kuririmba gukya konsa.
Makabaye gushiremo kwanze. Reka twumve nyegera by Chris MB featuring
Keza. Oya nta ndirimba ndabihevye de.
Merci beaucoup.
Ndabihevye.
Fuko twubahiriza inze.
Ni si ndirimbo yabandi.
Fuko twubahiriza
inze. Urazi impamvu je ndakunda indirimbo. Ndayikunda banje ndoganje no muziki urumva. Rero umuntu yagira asubira indirimbo bashaka esubiremo kugya nyene. Changa afumarenza kumbuka naje munsi
niyo no
yo hakonje munsi no ndirimbo yabandi ko yanjeze ko nabikunda vo myure ndabireke
yes I maybe rafise ikintu ushaka gushikiriza rafise ikintu ushaka kubwira abarundi rafise ikintu ushaka gushikiriza gwa rukora gukurikirana rukurira bira hafi bakunda abacanga aba subscribers bawe uzi the flow is yours gicu babwiye
okay je kintu no vuga d'abord kuba rundi na rundi kazi cyambe nuko je na mvuga ati ndasaba abantu leta yacu canke leta yacu ni leta nkuzi leta mvyeyi kugira ba president gumashishikariza abakenyezi canke abagwaruka ku créer ubuzi bwabo umva ari kara créer aba entrepreneur mu Burundi rero nibaza ko bo duha gaciro ko turi mu entrepreneur bakwateza imbere igihugu cacu no gwaruka muri rusangi baduha gaciro tuba turabi ndazi baturaba haya inyuma ya mayikha yabo ngashaka batwereke ko badukurikirana batera intege badusupporting ko turakeneye soutien y'igihugu turakeneye soutien yaba abarundi bose kuko hari gihe ubwavuga ngo wa diaspora kuko diaspora yonyine turakeneye na soutien iyo ngaha mu gihugu uri hafi banye tuzonagira ikibazo tukavuga tubasanga ngaha ngo tubiture nico no vuga ama atere intege ugwaruka akobwa abasore nimba uri bakreye esprit entrepreneuriat muribo ego twarize nabandi bakubariga mugabo ntuzosaba kazi kose mu mabanki cyangwa uje ngo kubabaga nga twese rero nimba ico wize ushaka gukora ubashaka kuba mu entrepreneur muri muco wicanye muri tara yawe tukihangira kazi nko nyenshi baragwa bitubwira twiteze imbere ubwacu ko tuzokunjiza leta kwa turatanga makori ana tutiteza imbere donc rero nico navuga hama kuba kenyezi turashoboye nkuko yuko kwabivuze deja tusanga turi capable donc turi kurira ngo kwa bla bla tumenye ko dufite capacité iri grandiose urumva tuyikoreshe ntitusanga tuko turicuza ngo iyo nkuri ibi muri imyaka unye mbangeza ha je nifuza ko mu myaka 10 nzoba ntakivunika nko mvunika ubu nkiri muto comme ça bana banzoro nkwa na kubarira nduho mwana wako kwita ku muryango ubu ana nka Oprah abantu barabambira ngo nzoba nka Oprah umunye no mu akuze sebaze kwavuna ko yavunika kera wakuri ibiganiro nyine ari pose amazi nta gitigita nko suka tudigiduhunye rero utigita ukiri muntu uvuga ati ndi ko nkorera passion ni sadme yayumze ke ngo dukore passion umva ko bari ni passion gani pense
on a passion
j'allais vous dépense il y a myaka twarakuze n'usange abana tatu basigiye kandi ubu bunyu kiri muntu wari kuba urukura korera ya myaka uzobutagishuye kwiruka kuzuba kwiruka nyuma y'abantu bagutuka kwiruka nyuma y'abantu donc tubironde tukiri bato tukivise imyaka yo gukora cyane ko msa mu myaka yezo bwati hari ikintu twamariye igihugu twamariye bato yibacu batwigirako
cyane gose. Yes, merci beaucoup Zira Codes.
Merci aussi Kabos for each Abid Chubahiro. Singana na butama dina yawe. Ndi umuntu wa mbere amwita Shabir Chubahiro.
Yeah, kandi ndagubahiriza abandi bose sinemera ko nyita Shabir. Nitwa Shabir Chubahiro.
Kuri kudakunda amazina yawe ngende
yakunda. Ndaka Boss for real. So kari soft. Kuri kuri commentaire ngaho twandikira kazina kameze bien entre Shabir tien Kabos.
Yes.
Garite ka kwa ndi kumwe nawe wewe Zira Codes. Garite yakorana na CEO of Siren Vibes TV, CEO representante wa Siren Vibes TV. Nawe so ndi yo Zira Codes. Much respect kuri umaze gukora subscribe. Much respect wa ravye kiganiro du début à la fin. Much respect wa gutukira ka like, wo wagiza ka unlike ni bon. Maybe utwandikira kuri commentaire kandi tuko hindura. Ndibaza ko bize byinshi. Gwaruka ndibaza yuko wa lance inspiration ive kwa Ozi. Ozi yatangwe from zero to hero. Ubunya hageze afse ari capable.
Not yet a hero but ndi mu nzira.
Ni bon. Muga levugeze ko uraduha kanoti tukashivuga ati ni bon twese tugashigiki
nanje ko nshikigwa rero.
Yes, ikiganiro yari fresh talent yari ikiganiro cyo kuzandabazanira muri ukwezi les femmes power women super women kugira baze baratwinspira baze baratubwira ibintu byabo bishasha yari ka Boss for real na Ozi Irakoze. Peace out. Siren Vibes TV.